Mai ki ngā tatauranga hou o tētahi patapataina Asia New Zealand, he whakatakariri te iwi Māori ki ngā tāngata o āhia. He patapatai kua whai haere I ngā whakautu a te hunga o Aotearoa, e pāna ki te hunga o āhia mai anō I te tau 97. Kua kitea he ngā wari ake te āhua o ngā tāngata o Aotearoa kia rātau haunga te iwi Māori.
The trend for Māori has become more negative. So if you look at the trend data since 2000, it's very noticeable that New Zealanders, non-Māori New Zealanders and Māori New Zealanders are heading in different directions.
E whakapae ana kei te maui a rātau ngā tūranga mahi o te Māori, nō kuna e hunuku ana te iwi Māori ki Ahitereiria. Kāre hoki rātau e matatau ana ki ngā tikanga o te tiriti o Waitangi, a kei te whakataetai hia hoki ngā moni ahurea o Aotearoa.